Kwa hivyo mbisi inewa Asha.
Eka mjambo. Tafadhali tutulie. Tutulie please. Hello.
Tafadhali ataki kutotoa. Asante, asanteni sana. Asanteni sana. Tungeomba iruhusu waheshimiwa CS Eagle. Thank you so much. Thank you so much. Tungeomba viti. Asante. Governor